ke khole kotse fa o lebeletse fa ile gore motho wetso di milione tla go phala gore naga ya Mali ke naga ya boraro ka bogolo mo continent ya Africa are bone khile ba go etlosa ka tselentseng jang are bone khile ba go etlosa ka tselentseng jang khole kotse ko yeta
Bafana, go tle go na thata ya leje mo letlhakoreng la Afrika Borwa.